Impinduka zikome ya magisagara cha Bujumbura muri aya makuru nizo mugiye gukurikira mwumvirize uko byatangajwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana. Inyuma rero y'iminsi itari myinshi cyane, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje amajambo yoba yaratangaje abantu benshi, ariko kandi agaruka ku kibazo cy'isuku rike rirangwa mu gisagara cha Bujumbura. Ubu rero hari ingingo ifashwe muri uyu mugoroba, akaba ariyo tugiye kubanyuriramwo kugira ngo mumenye uko mugiye kubikora, dore ko hatanzwe n'ikiringo cy'iminsi itarenga 45. Ibyo byose rero tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye. Reka tubaramutse kandi tubahe ikaze banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru bya Hose News. Turanze ko mudukurikira muri mu Burundi, muri mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye muri ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Turasubiye kubaha akaze ntimuze gucikwa. Tubatoboreza inkuru nyinshi zivugwa mu bisata bitandukanye mwa politiki hagati y'akazi na muntu w'ubutungane, inkuru zivugwa mu kibano. Ibyo turatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye no mu gihugu cy'u Burundi, n'ibindi byinshi rero bivugwa ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yahaye iminsi 45 itarengwa nirenguke abakuru b'amazone n'amakaritsiye kuba barwanije umwanda atari uko bagasezererwa ako kazi. Akaba rero yabitangaje mu nama yabakoresheje kuri uyu wa mbere mu kajoro, kavuga ko hari ingingo yo kurwanya umucafu ku mugwa mukuru w'ubutunzi kubera ariwo uri ku kibuga c'indege mpuzamakungu ufatwa nk'icirori c'igihugu. Kubwiwe ntawo kwihanganira kw'igisagara gikuru c'igihugu kigira umwanda ugera ahatuma abantu bafatwa n'indwara z'umwanda nka korera, kandi hari abajejwe intwaro. Haraheze ndwi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atangaza ko ari barakubona umwanda wariraye mu gisagara c'ubutunzi, mu gihe rero yaragabishije ko ashobora no kwihagurukira we nyene ubwiwe kurwanya hamwe ababijejwe batabikora agahitamwo kuba yo kwikuburira. Perezida Ndayishimiye agasanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu atari cyo gufata minenerwe no kudakunda igihugu. Tukiri ngaho turababwira kandi ingingo yafashwe ku kiraro kiri ku ibarabara Boulevard de Ripona. Ubu ufashe ucibwi hatabo byagenze gute nabyo mu kanya gatoya turaza kubigarukako. Muri iyo nama rero umukuru w'igisagara cha Bujumbura yagirishije mu ijoro yaratumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Akaba yaravuze ko abatoye nk'ivyabana kugira abakuru b'amazone n'amakaritsiye ntibazohave bavuga ko bataburiwe. Majambo rero akaze yahaye abatwara ivyo bibanza iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo c'isuku rike riri ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Bamwe banyagihugu bo mu banuko bwa Bujumbura bakaba babwiye abamenyeshamakuru ko ikibazo c'unyugwa n'amasosiyete yo gutwara yarara hadakora ico yiyemeje. Abo muraruko rero bo basongwa cane n'imyanda yiyongera kw'ibura ry'amazi. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura akemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete afatiwe ku matohoza yo muri 2023 ikigo Mercicom co mu Faransa mu vyo kijejwe harimwo kuraba uko abakozi mpuzamakungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi. Bujumbura kiza ku mwanya wa 35 kuri 47 vya Afurika abanyamahanga bahurumbira. Guca munsi y'ikiraro kw'ibarabara Boulevard de Ripona ubu ufashwe waciye ucibwa hadabo. Nkuko rero byanagaragaye kuri uyu wa kabiri saa baca munsi y'ikiraro gusa bafatwa n'abatema icafu canke baca mu mashurwe aherutse guterwa kuri iryo barabara nabo nyene bafatwa bakarihishwa iryo hadabo. Egereye rero bamwe muri ico gikorwa akaba yatangaje ko vyatanguye uyu munsi kw'itegeko ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Benshi mu bakozwe ko niyo ngingo nshasha bari abajana ibarabara Avenue de la Mission bavuye canke bagiye kurya Saint Michel. Iyo ngingo ariko abayisohotse nyuma y'isekeza riherutse gutangizwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ryo kugira isuku no gushariza igisagara ari kuri uyu wa gatandatu mu gisagara hagati. Atanguza iryo sekeza Jimmy Hatungimana yagize ati: "Muntu wumva iby'isuku kigira surivu sindabibazwa, isuku tuzoza kuryikorera duce tugusohera igitasi kandi uzohava ngaho ubyarishe canke duce tukugarira kuri uwo munsi nyene dative w'imana ni umwe mu rwaruka rwitwararika gukingira ibidukikije biciye mu kwegeranya ubucafu butabora yari yahamagariye abantu bose baca mu gisagara ca Bujumbura kwiyubara guhonyanga amashurwe ngo yari ahejeje no guterwa no kwitwararika gusukura igisagara iminsi 45 akaba ari iryo hangiro rero ryihawe n'umukuru w'igisagara kugira Bujumbura ibe yakaza kandi irangwamo isuku ryinshi. Ese wowe twumvirije ugira icyo uterera muri komantere kuri izo ngingo. Tubandanye kandi ku yindi nkuru ivugwa mu ntara ya Rutana. Umwimbu w'ibigori vyarimiwe mu gihugu kibanyi ca Tanzania ngo ntuzogurwa n'ikigana JESA kijejwe kugira umwimbu abarimye. Ivyo rero vyashekerejwe kuri wa kabiri n'umushikiranganji w'intwaro ya hagati mu gihugu itambere rusange hamwe n'umutekano Martin Teretse mu nama yagirishije indongozi zo mu bisasa bitandukanye mu ntara ya Rutana. Umushikiranganji akamenyesha ko abarimiye ibigori mu gihugu kibanyi ca Tanzania basabwa kumenyesha abajejwe intwaro ko bafise umwimbu bakanamenyesha uko ungana kugira abo nabo bafatanije n'inyamirama bibabone kubaha uruhusha rwo kubizana. Akaba yasiguye ko ivyo bigori babishikanye bazobifungura mu mihana iwabo canke babishore ku badandaza bafise amamashini ariko ko bitazogurwa n'ico kigega. Umushikiranganji Martin Teretse akaba yaramenyesheje kandi ko kurangura ibigori hanze y'igihugu bitabujijwe ariko ko bitegerezwa kubahiriza amategeko yo kwinjiza ibifungurwa mu gihugu bivuye hanze. Aya makuru rero tuyabandanirize ku bindi byatangajwe mu bimenyesha makuru bitandukanye. Reka dutangure rero muri iki kinyamakuru magazine Jimbere nacyo candika inkuru z'ubwoko rugiye bitandukanye kandi kikagaruka mu bivugwa mu bisata bitandukanye. Reka dutangurire kuri iyi nkuru canditse kigira kiti bamwe mu barimyi bo ku mutumba Ngobeke komine Gitega bariko bamenwa amaso n'abadandaza kubera ikigwana JESA kitagura ibigori bitumye neza. Ubwo rero tubandanirije mu gisata c'uburimyi banza rero bitandukanye by'ikigwana JESA kiriko kiranguriramwo mwimbu w'ibigori muri komine Gitega. Abarimyi rero bakaba bazanye ibigori bitumye neza bagoma basubizwa inyuma abo nabo rero bagaca bahitamwo kubigurisha ku badandaza ku giciro kiri hagati y'amafaranga 900 y'amarundi n'igihumbi y'amarundi ku kilo mu gihana JESA yo igura ikiro cy'ibigori amafaranga ibihumbi n'700. Bamwe rero muri aba barimyi bakavuga ko batorindira kubishora vyumye mu kigwana JESA kuko muri iki gihe c'impeshi basanga bakenye amafaranga yihuta kandi ibigori navyo bikaba bitaruma neza. Bakaba basaba nyabona ko ikigwana JESA cogirana amasezerano n'abaremye kikabatiza amafaranga baba bakeneye kugira ibigori vyumye neza bazoce babijana bayarihe. Klebe abahizi y'Igitega ngo si ukwidagadura gusa ahubwo barakurikirana n'indero y'urwaruka. Mugihe rero kuyu w'itariki ya kabiri ukwezi kwa gatatu 2024 bariko barahimbaza isabukuru y'imyaka 7 y'umugwi ndangakaranga abahizi bo mu ntara ya Gitega bararanguye n'ibikorwa Siboniyoheri arongoye umugwi akaba yarasavye abavyeyi ko boza barareka abana babo bakaja mu migwi ndangakaranga bavuye kwidagadura rwaruka ngo ruharungira n'indero hamwe n'ubumenyi. Ku bijanye rero no gukurikirana indero y'urwo rwaruka mu gwi ndangakaranga abahizi ngo barashizeho amategeko ko ata mwana yitana bwije baripanga mu migwi abakuze bakabaherekeza bagasiga babashekereje abavyeyi ku ishure. Uri mu mugwi wese ngategerezwa kwerekana amanota yaronse agasigura n'igituma yayaronse. Sibomana Eli agahamagarira abavyeyi kurungika abana mu migwi nk'iyo mu ntumbero yo kubungabunga akaranga k'igihugu. Mu ntara y'Ububanza ibyapa byo ku mabarabara ntibigisomeka neza kubera abamanika ko amatangazo. Mu gisagara cya Bubanza ku ibarabara rikuru Haute Nationale 9 hari ibiranganzira bihamanitswe kuva hubakwa iryo barabara. Bimwe rero bikaba bisigaye byarafuditswe mu bivuye ku bamanika kw'amatangazo n'ibimenyeshwa. Ubwo rero ntibikigaragara ico vyashiriwe ko n'umunyagihugu rero akaba anashikiriza agira ati amakenga dufise nuko ivyo bishobora gutuma haba amasanganya canke abantu bikabagora kumenya inzira vyerekana Stanno a comune avanzare come mi sa qua o se riamatanga zamani scuola cuvia patagiri scuola cuvano un quadro vane facemmo ingingo e andi macrudero a fuga mo kinya macru yaga nato chandi kinguru zigizi tanto batanga zako kumia ka munani gusa estere nishi ya di kora mugahogo akanavu zigitari mazina bavyeyi biwe bamwize estere nishimwe umuziki rero akabazwe ku izina rya Esther Nishe avuka muri zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura mu 1997 yakuriye umuryango w'abanyamuziki kandi yatangiye n'umuziki no kuvuza gitari ku myaka 8 gusa Esther Nishe akaba yaratangiye kuririmba mu isengero nyuma rero yimukira mu muziki usanzwe atangura kuririmba mu makaraoke gutyo aje muri studio gusohora indirimbo muri 2010 niho yashyira ahabona indirimbo yiwe ya mbere yise Ntuje kure yanje aca atangura kumenyekana buke buke abananije muziki mu mugwi Up Talent Studio hari naho yasubiyemo indirimbo ya Satibi yitwa Feel Love n'indirimbo ya Telenovela ya Kidomo maze rero gusubira muri izo ndirimbo zibiri byaramwuguriye n'imiryango yo gukorana indirimbo n'abanyenezo Satibi rero baririmbanye yitwa Me and You Kidomo nawe bakorana iyo bise Umbango hari muri 2019 mu gihugu cya Kenya iyo rero ikaba maze no kurabwa n'abantu barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube uyu mwaka nyene yaratanguje umurwi w'umuziki wiwe yise Mama o Bande muri 2021 akaba ari yitabiriye n'isabukuru Escale Bando Internationale ryabereye Kinshasa aho yaririmbye umwanya ugera ku minota 50 muri 2021 nyene yaratahukanye n'ikibanza cya gatatu mu igara ryitiriwe Tagata na Primus Tahari ryateguwe n'ishyirahamwe Brandin bagera yaratahukana agashimwe k'umuririmbyikazi w'umwaka muri IJ Awards ambavu yo kuririmba Esther Nishe yavuza ibitari bitandukanye na piano kongera kandika n'indirimbo n'uburera akaba kibandaye muzika adasize inyuma guteramisha abantu muri karaoke niwo uwo mwigeme rero yabajijwe ku gafindo kayaga tubake ngurukire cyane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru bya Hose News naha duherereje aya makuru twari twabateguriye basabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ayo tuzabagezaho ku munsi w'ejo Imana ibarinde muri iri joro.